Ko te whakapuaki The Angelus here at St. Luke's Church, Pakipaki. I whakapuaki te āhere a te ariki ki a Maria, a whakaahua te ana tāna te maiti e te wairua tapu. A we mērie ki ana i te keratia kei a koe te ariki, ko koe whakapaingi ane ngā wāhine a ka whakapaingi o hoki a he hutu o tō kōpū. He aha te mērī te mātua te atua i noi koe mō mātou he ungara i ane, a i tāoro tō mātou matingarawa amine. Ko te pononga ahau a te ariki. Kia ariti ki tau i kōrero ai te meatanga ki ahau. Awe mērie ki ana i te keratia kei a koe te ariki, ko koe whakapaingi ane ngā wāhine a ka whakapaingi o hoki a e hutu o tō kōpū. He aha te mērī te mātu o te atua i noi koe mō mātou, he ungahara i ane a i tāoro tō mātou matangarawa amine. I whakakiko ki kotia te kupu, a noho ana ki a tātou. Awe mērie ki ana i te keratia kei a koe te ariki, ko koe whakapaingi ane ngā wāhine a ka whakapaingi o hoki a he hutu o tō kōpū. He aha te mērī te mātua o te atua i noi koe mō mātou, he hungahara i ane a i tāoro tō mātou matangarawa amine. I noi koe mō mātou e te whai a tapu o te atua, kia riro ai i a mātou ngā mea kua kōrero tia e he hukaraiti mā mātou. Kia i noi tātou, he te ariki e i noi ana mātou ki a koe, kia ringihia mai tō keratia ki a mātou ngā kau. A i te mea kua whakamohi o te ao mātou e te kupu a te āhere ki te whakatanga tatanga o tō tamaiti o he hukaraiti. Kia tai mātou i ona mamai me tōna ri pekatanga ki te kororia o te aranga mai mā tō mātou ariki ma he hukaraiti. Āmine. Ki te ingoa te mātua te tamaiti o te wairua tapu. Āmine.